family put me a hacker. But that is daddy me today. All of Fuse, she's coming in now, upstairs now, please.
So the minister is going to be reading a Bible verse to bless the birthday to start off with, and yeah, that's all. Reveal everything that I'm going to say in tongue, so that we're going to
all hell this blessed cry. Gonna get out here. Nima get out of my form, Nima. Maybe I pull out. Nima told Nima get out here, I bet I be a CEO. And after that, I read a portion from the scripture. If I get out of Talamanu, glory, yeah, honey, my mom's going to aho. Nima told Nima, go down to the movie, I had to get over, get out here. I'm on the board, we are happy to get out here. We offer holy fear of our aid, Mama, we hear the mic at all. The thing I have to do is to die, Laurahi, Ma Aluma, my Lord, Lord, the Ophana. Go ahead.
Thank you. Mau fa se taia te o tua he malungi.
Uma fase da rede do refaga coroa, o refaim relato fare e fami. Aqui. A emogui, a emofi finipe. Pe honi ma uno no mai me fase e fami di. Au gau mai me moi mahen. Que malgato a mai, a fultato e homo fulmava un quen. O refaki, mai gauna na quen. Lo mani mani honi, so se tati e maku kolo ale nei. Inasia e ai famili, si e fi ai, ai omo famili, ka e oma ai ka ai nga koto ape mo e mamene. Koe maru lo no ku hea honi, ke fai ai koe maru so se tati. Koe hui koe kolo ale nei, koe ni mo ke fwaki mai, mai famili. Koe maru lo tu lo mani e, Tau ene hama fuma awaru ho tau hi, wha fomai he tamai na moe whae. Wha fomai he ama whamiri wha tukas. Koe maura tō he ahani, ke hoko atu pe a hoko tau hi. Maru I ene mokui me he ngāhi whae ka tak, oi hara whanonga koe. Te tuku kene kumi ki a Fiona, o hange koe tararoto, ai whatu sāme koe. Tuku gene nofo pe mai a Fiona. Tuku gene whakarau roto mai a Fiona. Maholo atu ai a hono whakaofo o wha. Pea e maholo atu ai. Lāni lāni ai a Fiona I he ne moko. Koe maulo tū ia, ka māri e whua mori mori hāngai whua whanga mai. O toi whai mēsi ana tā bot. Hāngai whua whanga mai a Fiona, o toi whai mēsi ana whua Hala, whai na taka, koe tara maro koe whine mui. Ka koe mau wharara o whai ki hea whia. Pane koe tara roto ko whai ki he whaksāne koe. Maro I ene mokui. Me he te moro mo se tan. Maro I ene whakakau kau. Me he ngāi whakakau kau hara. E toa ia ene mokui ki he whai na taka. E tuku kene mōnu ia. E tuku ke rāni rāni ia, ai a Fiona, I he ene moku ia. He hoko atu, ai tako e hoko furumā varu mai. Ka māri e māri ani, tā koe tina mai. Tā kāna aku mau whai hea han, mau whi e whi, I he e ki. I he tā kua kere nei e a han, tā kua kere mai si ngā e whae. Tā wak mai si ngāri tamai, ai o whāmiri whakatau os, kai o māki ai tamai moe whae. Ko ki rawa e hapuato ai tauhi ki rofi whine koe. Ka māri e māri hani whāmari māri. Hapuato me hoi tauhi, he koe tauhi le leipi ai a whiama. E hapuato me ai maru ni, he koe maru taha pe ai a whiama. Maru I sieni mohi, kai o mātai ngāi whāmiri ko ki mātaru, Tā kōrana te mau whai a hāni ke rāngi rāngi ki ai ai a Fiona. Hapai ato e mea tō kōni moe whei rau rau o whai hea o whāmini. Tō inas, te tāhi te pēste ia a hāni kai mā. Tā mai moe whai e kai mā ki mā tōru hono ko tō te whata wāne. Mā mā wīwi tō tō te me ai. I hoko ato ake a ngāri whatu ki ai whina ngāra. Ai a Fiona mō ki mā tōru. Pai a mēna mēna sa mau tāwe tīna, pe whanau no ia, he rora tonga ni kai o mā taha u. Ia sisu Christ to aro, tāna toi te o mau whakamoku. He meni, glory, ke tā bagi mai to e si hova mo ne tauhi. Ke whanau a to e si hova mo no fofo ngā me mo e ne aro mofa. Pe ki hoko a te tā bagi a e tō mafi mafi, ko e tamai mai tāna me lau mai e pāna. E e te kore ia, he lono tō mani kai o mā ka hauna. Pea whaibe e ke tai ngāta, pea tai ngāta. E mei.
All right, so what we're going to do now is we're going to do the cake, and then after the cake, the Father Henry will do his speech to his beautiful daughter.
Koe pulokalama te tāhoka ki ai, koe o wawi ai keke, a kokore ke whangawhae koe ni a Chloe, ki te te umai ai Masi, ke whakakato e whatungia whangawhae. Kokora denga, hala e wālu, apuhena Nancy, mo e ki pega mo lele osta ke ke whakakata whatungia ko kuri atu ai.
Fast toi kekeia, mate toi, pea moau, e to tofia tu, e ta lave mauai, tu alfa eikia.
Thank you. Thank you.
τα οντόνια αγωνή και του κουπέ και... και του κουπέ και... τα χίνε... που είναι αγώ και νεμπέα πάρα χώρα.
Well, fine. My clothing.
Thank you.
Lord.
Thank you. Ah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. maro peki tapa di lagi. Lama lagi kita kuawu ya kami. Kamaro ati butuh butuh pera itu kodi. Tahu ibu nak ya kan? Kita butuh butuh dari kantor. Aku mai mai tadi ni boleh. Kita buat apa lagi? Kita pola mana? Ada sama orang di kaki kau. Tidak ada apa ya? Kau kat tempat tu dia. Sama orang yang fahu. Sama orang di rumah tu lah. Kau fahu di bawah. Ada sama orang macam ini, kau matu lah. Parents, club, pergi kuya club, kali ni, dia tahu, tahu jadi kau faham apa sih yang kau lakukan. Club. We grew up in the era of physical punishment. Maybe the Lord had parents who were in the family. I must say, I'm not going to talk at home and at school as well. So, I live here. A law forbids it. Thank you very much, thank you. But yeah, it's a good thing that I'm going to be able to do it. 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 Once again, he is a family of both. Thank you, thank you, and thank you very much for tonight. Thank you for having me on my own. If I am, if I'm a woman here, I am a family. To offer after my daughter. They're going to be beautiful, they're going to be happy. If I'm a baby, I'm going to be a baby. To offer.
Be with us now and evermore. Amen.